Andini qelele ningaba bantu Ningandi busu bantu basila pena Dine kazila bogu Mama wam komye wabo Dikule ndibathe njo maxesha onke Indlela Zangayizinto
Amagqwathi
Iyindlela ebekekileyo enobuchule Umama wam ngomnye wabo
Jonga namakwathi, hayi isithu